mtu siye ye shida kuipata ikiwa tutakumbuka vizuri kwa sisi sote si wakamilifu kuyadhibiti makosa
Thank you. Thank you.